Ibobi Igbo ekene m unu ọka bụ anyị go TV abịa ntaata na the land of milk and honey Kuala Lumpur Malaysia nen even ji n'aka Zollo bitters ụfọdụ ga-asị kedu ife na-emenụ nke a Zollo bitters bata Malaysia I bring a new good news for you oge mmanya pụta ana m efolo onye lụrụ mmanya a na-akpọ akụ Zion o nwere vidio mere two months ago live program when in the that program o we metu naru because o a lot of things about this mmanya west na mmanya needi amalo this mmanya I call one of my friend in ebugota mmanya obodo na elekwa mmanya ndeba anyi na anu sia no nwe mmanya putala ofu ana akpozoro bitters man chok ibugoti ya obodo aka ine negodi e ma ka o di 2 months ago ka nna agwa gi 4 days ago that my friend ekpo m si na ebugota mmanya ka ine ne ye ma ka o di and the cancer fun manya afun manya asim manya garden manalo because oge obuna akuza your name video one ekwu na manya na akpozoro bitters a no na alu olu no odoro ka manya ndo ozo na acho ku na enwe different bitters in the market mana nka edozi aru edozi na ore emebi munwa de fa ana na akpachapa ife obuna ni eti no no anya mana ana akowa na zero bitters bu gini no na edozi aru edozi a lot of things kind of anubasaru bitters. Mana according to onye lụrụ mmanya ukwu na zero bitters bụ ọkacha mma dị na mmanya asị na enenechara ya wee kpọọ ya African pride asị m na nke a bụ African pride ife nji wee butelu na oziọma abụọ bụ na ebe ọ bụ na ị nọ na na Malaysia ebe ọ bụ na ịfụ zero bitters marụ na this one bụ original na-enwebere akụrụ akụ dị na ya and onye a nwere isi Zollo bitters aba akụ Zion bụ nwanna anyị bụrụ onye Igbo ọ mara onye mbụ amara m onye ọkwụrọ m ụgwọ advert mana mụnwa bụ onye ife ndị Igbo na-amasị eji m ohela wee na-agwa ụmụnne anyị bụ ndị nna afụ na-agbawa n'iru akwụkwọ gbasaru nwanna anyị nwoke lụkwa kulele bitters ọ dịka asị na Zollo bitters na kulele bitters na-amazi aka mba ife niile a bụ ife nwanna anyị onye fu ebe nwanne ya mee bizinesi ọ na-agarị ya nyakwadi ya because ndị be anyị si na mbọsị nwanne ọya na Zollo bitters a afọ m ya na mmanya dị mma emechaa nka ya aṅụ ya kụrụ na aṅụ ya aṅụ ife na-achọ egwu ụnụ bụ obụbụ na onye ọbụla fa ife nwanne ya na-aga afịa ịkwadi ya mbọsị nke gị na-aga akwadokwa gị nyakpata anyị si ka m kwado nwanne anyị nwoke a na-akpọ akụ Zion ụzụ ruo dis Zollo bitters a kpọrọ ya African pride bikonu a na-aṅụ ya aṅụ ka m tesi anya ya maa na ife niile ekwu kwọrọ na ọ na-esi ekwu ya ka o si arụ ọrụ na-arụ nwanne ọbalụ ọkwaevo dị mmanya ọ dị ka anya ị na-aṅụ ọ dị ka ị na-aṅụ kedu afọ mmanya anụnwa na-acha ladies onwe ebe a na-akpụ ya kampari ọ dị ka ọ kampari ka ị na-aṅụ onye lụrụ mmanya asị na ọ bụrụ ndị a na-emebi arụ na nke na-edozi edozi and ọ bụrụ na ọza rum na ịra agbasi egwu ya ike asị gị ṅụọ ya ka ị kweta na ọ na-eme ọtụtụ ụmụnne anyị ndị anwa nwa anyị obodo nwee ndị ọcha kama nwa ya onye ọcha ị ga-agbanalụ gị nwa Zollo bitters ka ị wee jide ezọ ya nzọkwụ nzọkwụ this is Anyigo TV I love you all ka anyị gbanụ Zollo bitters na na Malaysia na mma na-edozi arụ ekene m unu share this video whenever you see this video share this video I love you all.